moyo dikara u uli ndizo vuta zambiri komaiwe usada ndaule makolo anga kusie popanda wina otandiza iwe usada ndaule abwezi kusoa popanda wina ontulira nkawa usada ndaule nchito inga soe mavuto wa chuma kuzinga iwe usada ndaule kweza maso kumamba Summer.